it's a blessing. Kujenga family ni sumu kwetu ni nikupeleke Mpumalanga. Na hisi njozi nipo na ye bango tu jozi pingo na ye. Hakuna chozi nikiwa na ye vile tulipatana na ye. Ni kweli tumeshibana na ye.
So tragic, yo, that's it.